Ispring onion. Ukufakwa komquba. Ispring onion iya ngokuduma ezingadini zemifino. Inama vitamin C, folate ne peptide. Ispring onion itshalwa endaweni enamazinga okushisa anga u 12 degrees kuya ku 25 degrees. Kodwa ingatshalwa unyaka wonke ezindaweni ezingashisi kakhulu. Ispring onion inethuba eliningi kunabanye o-anyanisi ngoba ivuthwa emasontweni ayisithupha kuya kwayishumi. Kanti futhi ikhiqiza imifino kakhulu okuwenza ukube ithandwe kakhulu. Uma utshala endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha ayishumi ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele ivundiswe ngokumquba size sifike emasentimitheni angamashumi amanenkanye nanhlanu. Bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha ayishumi ukuze ube nendawo eyanele. Beka intambo yokuqala ngamasentimitha angamashumi ayisikhombisa nanhlanu esikhonkwaneni bese uyayixhuma nesinye eseceleni kwaso. Beka izikhonkwane zesikhashana ngamasentimitha angamashumi amabili nanhlanu bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo yomquba. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha ayishumi emgodini uveze umhlabathi. Faka imfologo emhlabathini ibe amasentimitha angamashumi amathathu ukushona phansi bese uyayidonsa kancane kuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabadi ngemfologo kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi ugabe nje. Phinda lokhu kanjalo ngamasentimitha ayishumi uhamba ngolayini. Ngenxa yokusondelana kolayini ngamasentimitha ayishumi, kulukhulu ukumba imisele ya-spring onion. Esikhundleni salokho, lungisa umsele ngokumba amasentimitha amahlanu omhlabathi phakathi kwentambo kube ngamasentimitha angaba amashumi amabili nanhlanu bese uyabeka ibheke ezansi. Ukulungisa umhlabathi one-esidi kumele ufafaze isandla se wood ash owumlotha wezinkuni emgodini ongamasentimitha angamashumi amabili nanhlanu ngemitha elilodwa. Faka isentimitha elilodwa likamquba emgodini bese uyalihala kancane. Mboza umquba ngomhlabathi uwenze i-level. Lokhu kuzokwenza ukuthi umhlabathi uhlukane kahle nomquba bese izithombo zingashiswa umquba. Cindezela phansi emseleni ngamasentimitha amabili namasentimitha angamashumi amabili nanhlanu ububanzi bese uphinda lokhu njalo ngamasentimitha ayishumi kolayini. Lungisa olayini ababili babe amasentimitha ayishumi ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele ivundiswe ngokumquba size sifike emasentimitheni angamashumi amanenkanye nanhlanu. Bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha ayishumi ukuze ube nendawo eyanele. Tshala imbewu ye-spring onion ngamasentimitha amabili ukushona phansi bese ihlukana ngamasentimitha amahlanu. Kubalulekile ukuthi imbewu ye-spring onion ithintane nomhlabathi ngakho ke mboza imbewu ngokuvala umsele bese umbambatha umhlabathi kancane. Ungayibuyiseli ingubo yomdali kuze kube izithombo sezimilile. Emumva kwalokho usungayibuyisela emaceleni ezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza ngama-percent ayikhulu bese ubugqinsi buba amasentimitha amabili nesigamu ukugwema ukhula kanye nokugcina nomswakama. Ispring onion itshaleka kahle ngezithombo nangamaqembu. Tshala izimbewu ezintathu kanye nesithombo bese uyazikhipha uma sezizinde ngamasentimitha ayishumi. Sebenzisa i-dipple stick uyiphendule ingene engubeni yomdali bese uyayicindazela emqubeni uze ufike lapho ufisa khona. Phusha lezi zimbobo ngamasentimitha ayishumi phakathi kwezitshalo namasentimitha ayishumi kolayini. Imba isithombo bese uyasiqindezela phansi nge-dibble stick noma usebenzise umunwe wakho ngokutshekile. Ucindezele umquba kahle ngasezitshalweni. Lokhu kwenza ukuthi izithombo zingagobi futhi umoya ungangeni ezimpandeni. Ispring onion ithatha amasonto ayisithupha kuya kwayishumi ukuze ilungele ukuvuma. Uma iziqu zayo sezibanzi zisuse bese uchutha izimpande ukuze isilungiselele ukuzidayisa. Ispring onion sidinga ukuvunwa noma yinini uma sezikulungele ukuvunwa. Ngakho ke ungafakwa kubhasikidi wemifino ngezikhathi ezehlukene. Isamari. Gaba olayini abahlukene ngamasentimitha angamashumi ayisikhombisa nanhlanu, uvule amasentimitha angamashumi amabili nesihlanu, kushone ngamasentimitha amahlanu. Faka isandla esigcwele somlotha wezinkuni emitheni lodwa. Faka isentimitha elilodwa lomquba, faka ublanket, cover kube 11. Uma utshala imbewu, vula imisele ka 2 cm e-3. Uma utshala izithombo, zihlukanise ngamasentimitha ayishumi kolayini abathathu abahlukene ngamasentimitha ayishumi. Izimbewu zitshalwa zishone ngamasentimitha amabili, zihlukane ngamasentimitha amahlanu, ivale kube 11. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.